yo sarara kara irra sidura jiru dumata jira tahe konkolata dandi ati ittin sena jirtu irra siboda dufa jiruf kara hilif yokin kennif. Yo kara ran kara irra lama ture tokkotti jijjiramaa jira tahe fi sarara kan biraan hin jiru yoo tahe konkolaataa kan dura ittiin seenu